Oh, sene bampa nizera yuko nyene ziragoye kuko hari gihe baraba si bose bozikina sene bahora bampa rero naje kenshi mbabwikure mu bwenge then aba nibuka nko turi muhira duteramye muri saro ariko ntibakunda kuzishisha kuri kwisanganiro no kuri ertenibiri mweri bakishira ko juste banirutse muri shamba
kubera
ndatinya hari ibintu mba narakiye umugo nkatinya kubiraba gusamera cambwa ngo none ubwo ngo kubera ko ingoma magwa ngo sene ngo zo mu gitanda ngo cyangwa ngo sene nyene ngo navuze ati hanyuma sinzosubira rero ubu ni bama sene zi abandi mbona abansi nacyo nazo nzosubira guto hari ikintu kigoye guheba he
hari ikintu kigoye guheba ariko kurundi ruhande rishirimo babizi guhabuka zikira zo mu gitanda ukazikina neza c'est bien ariko wose ngari umuntu usaga ibade kinagwana ni sawa
hari usanga kinagwana ni sawa kubera bimenyereye umugore no kugenda nta umuntu kugyama none hari wabyonanira hake
yesi nk'abantu mwakinanya amafilimu basanzwe bakina filimu makinanya izo sene uvuga ati ndibuka sene yanaka byagenze kunukuntu kuri wo muntu ni
Chasi ni umukitanda ntawo yitora ikina natari abere gusha.
Abere
nta wundi. Yaba muri paradizo yariwe yaba muri kukibiba yariwe. Ah oya ndi usena dani munja ya twara kinyese.
None ni ubisaba cyangwa bigenda gute?
Nakubwiye jewe na mashika sanga bampangiye amaseni. Sindi bwanke sindi bugire ni none.
Babona ko ufise talent yo mu gitanda rero
sinzi impamvu babibona
cyose murambona ni Abeli na Nish canke Dani na Nish kweriki
oya Abeli isene zo mu gitanda kera ni nyinshi tutari kumwe na Jeyo nabandi benshi aramaze gukina ari mu gitanda na Dodo aramaze gukina ari mu gitanda na Onera benshi
turayibonye
rero ahubwo ngira nizo yikundira sinzi
Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Tip Media, chain of progress for this industry of Abuja Flavor. Checking out my kibaza ndira bishamuvuga muri industry ya Abuja Flavor. Nkuko tumaze bikora reka tuzaze dukingurikira imana amarusura dukingurikira namwe bakunzi ba Step Media kabiri gatano indwi ureba yuwa ndakunda cyane kandi big up sana. Vraiment kuri support mwa mutwereka biradushika ku mutima. Kuri mikro 10 na Benny bende camera nsike professional. No musi ndakufitiye umutumire wanje witeka numvuga no umuntu uvuga afisinga bero nezibi. Zitatu kwanza arakina volley akaririmba akakandi n'umukinyomba ririse araza kutubwira byinshi mbega icyo akunda kwitaho cyane muri ibyo bitatu n'icyahe icyo wabona yuko kizomuzanira umusaruro n'ingogo gusumba ikindi n'icyahe ni hasheli nish reka kumbe tumuha kanya baramutse hanyuma tubandanye ibindi nishi bite
ni sande shim
biraza neza
n'ukuri n'amahoro ego
baramutse gute
n'ukuri n'amahoro uko biri kose ndashima
uko biri kose urakenguruka mbega kugira ngo hashire avuge ko ashima biba bivuye kuke
nuko mba nkomeye navyutse numva umutwe utameneka ibyo nateguye gukora ko umunsi nkaba nabikoze
Yes, Rachel, tuko turabona muri kukibiba, turabona muri polepolement, turabona kandi mu ekipe naramenye izina mbe izina gi ekipe yitwa gute ekipe yanyu.
Itwa GLC.
GLC y'abakobwa cyangwa GLC féminin, siko ya volley babikora neza bakina neza. Ivyo vyose bikorera icaribwe. Rachel, bigenda gute umwanya wavyo ugabura gute?
Byose birakunda kuko nko gukinaho dukina a pyramid guhera sezere ego guhera sezere kugera 18 nko kuririmba naho ntiwomara y'umunsi wose nk'ubu ni programme kujya muri studio nge nko mu gatondo umva camva y'inshanza muri entraînement ari nko gukina filme naho nyene ndi yaranje kuko sinye n'umunsi wose bivana n'amasene mbafise ndabasaba ati byiza mwompera ako kugira nchenja mu bindi niko byama bigenda
ariko urumva ko gahunda yose ya Rachel uravye ukisunga ivyo bintu avuga ko akora byumvikana ko atarangwa muhira
yo muhira ndahaba ariko nyene kubona si umwanya munini mba ndi muhira kuko rega sinye na misi yose oya usibye vore nyina kenshi ibindi byo ni gake muri studio n'amezi atatu arashobora guhera nagiyeyo no muri cinema no uko bimeze
3 mois urashobora guhera utagiyeyo
ego
muri studio no muri cinema
ego
yes tuko turakubona muri kukibiba ya dodo iri kuri YouTube channel ya Dodo. Yes, muri kukibiba uraronka umwanya wo gukina muri en même temps kuririmba ukaronka umwanya no muri volley mbega kuvuga ngo haraheregiye udakina filme hoho bigenda gute mubikina mukabibika bigenda gute
ego no muri cinema turakina nk'ubu tukavuga ati nkino somene tuzokina hama bagacha babibika bakaza barasohora rimwe rimwe ko nibo bigirira umwanya umwe cyose niho gusanga nyine habaye umwanya wo kuruhuka kubera tugira ko ego
mbega icyo ubona ko kizokuzanira umusaruro ni cyangwa ibere ikidigaraje liri ko twumva byose ko byose ari byo mbega uraca tanta hose
ahubwo umuntu aba ari kararonderera hose kuko nta umenya muri vole bishobora gukunda ndose yagasabune sebo muri filime uko nyene mu kuririmba nuko nyene umva bavuga ati dukora ubuzi bwinshi nanje nivyo ndimo
ariko kuguma hamwe undi mwanya ni byiza
ni byiza ariko ugumye hamwe none cha kintu chance ifo kumenyera ibintu byose gukora ibintu byose kuko hahise kimwe ahandi birakunda wamenyerere kuguma muri cha kindi kimwe ni hamwe ugize yoshe kucubona yuko gutangura ubundi buzima bigoye
ariko gutambatamba navyo si byiza nishe
Ese byiza byose bigarana ubwenge ariko nagira ico wica ego
yose ukoresha ubwenge kugira ngo ntihagire igipfa cyangwa byose bigende neza
byose kugira bigenda neza ukorana ubwenge ukiyumvira ati harya nkoresha umayunga na gute harya nkoresha undi umayunga na gute nuko nkora nabindi
yes twahereye muri volley kadore muri volley mbega umunsi ni uyo kugira entraînement
no musi twafise entraînement 16h
ekipe yanyu kwivyitwaramo gute
ivyitwaramo neza kuko kenshi tutabaye abambere tubaba kabiri
ino saison mwabaye bakangayihetse
sezeze twarabambere twari kuja muri tinizi gukina bivaye nuko bavuze ati igihugu kimaze iminsi mu bukene baratwima agafredo mission bavuga ati na mahera hari cyaturasibuko ego
Gays, I'm going to Tunisia.
Ego, talk about this man, and I'm going to have a gatin. You're missing me in Sitan.
The Rashadi Ariko Garuka with you.
Shaneko Garuka, no Tamunzi, your neck, which I'm going to pay.
That's a visa to Tunisia. Got your Garuka.
Well, you don't have good. You're going to
Gays, you could run the Gua volley, and beg a Kuruan de Gua music. Polypolema, or I'll call Akira Gutia, Hashimania Mutuigusa, Tarimunini goes, Tarun Kuzikura, Chanin Girahira, with a Kuiva Kuakira good.
Ko mbona bari ko bayakira neza kuko nubwa mbere nkoze video kumushume karonka byushi dishiki gihumbi kuva nkora vraiment nubwa mbere ndabibonye rero mvuga yuko bavyakirie neza ko biriko biragenda neza nkashimira naba abandanya bari ko barankurikirana abatarahiraba nabo ndabasabye gusimbira kuri YouTube jane hanze ego
bega nk'amasanzu gakunda YouTube channel yawe cyangwa kandi kugo byawe filme zo ziduhagiye ari ziwa
Film is your auntie. Anyway, indeed, Nivia, very can talk into your menus.
Nivia,
how to do?
Gays, Nira Jalini Jacogati Polypolema, and if Nindin Boy, you were imagining the Chani, Ilkuruga, we go YouTube with Kabutinish.
Nihashinish, who is a Pumboga Zanj, Nigo Dina Horace.
I could see this and could do some stand by Mujere Camarades, Cocotra, Kamazakora of Singavira.
Erega kigoye nuburyo nubu noronko wazamfasha kambwira ati ndagufashe muri filme dukorane nakora umusaro ndizere ko waboneka
none nishi waramwegereye mama cyangwa waramwegereye mutamakazi urayimubwira ico cyumvira ari kwanki
narigeze kubimubwira ariko abavyeyi rimwe na rimwe hari gusanga bagoye oya n'umushinga bate rero acha yumvira nk'ubu nk'ibihumbi amajana atanu cyangwa umuriyoni ndawumuhaye mbe guzogaruka gute nico cyambere ratangura kwibaza rero kandi murazi yuko ngaha mu Burundi biragoye kubwira amahera wakoresheje mu byo bintu ashobore kugaruka nico gituma ndaracho ndamutwara bukebuke ego
cyugerageza kumutwara bukiye kugira ngo urabe yuko igiye nicyagera habuyimubwire amagubwo buryo hamubijemo ubikore hama aya mafaranga aronke ayagaruka muri wa mufuko wa mutamakazi
niyo mpamvu nyene ndabitwara bukiye kugira mbanze negura inzira nze ndafasha abandi kugira bamenyere muzabandi hama nzore kuri gikowa canje bamaze kumenyera
ati rero kuri no mwanya rero tubandanye tukumenyera kuma YouTube channel y'abandi mu vyerekeye film
Ego niko nobivuga.
Mbega iyo bakwikoze ko Rachel urubasaba amafaranga?
Oya ni support ni gufashanya kandi no no kugira experience nka jewe nyene kuko hari byinshi ntazi kuko uri kurafasha abandi uri kukorana nabandi uramenya nubwo utamenya byose uramenya amasokere yabo kamya mbe bakora gute hari ni cyane cyane nico kiba kijanye umuntu ntabajanywe nakugahembo nubwo bakaguha ariko cyane cyane uri kuri yiga umenye nawe ingene uzohora ivyo wawe ego
turiko turakubona rero cyane muri kukibiba ni seri ikura bikora neza cyane ikwirakundwa nashimana cyane cyane yes mbega ku ruhande rwa niche biko biramworohera mu byerekeye gukina akinana n'abantu bon yiyumvamwo bigenda neza mbega scene bamuha ziramworohereza bivanye na entourage yiwe kutuzi yuko mu vya filme tubona byinshi cyane twiyumvira sike bajya abantu mu mibereho yabo ya misi yose abantu barabatahura
Oh, sene ba mpa nizera yuko nyene ziragoye kuko hari gihe baraba si bose bozikina sene bahora ba rero naje kenshi mbabikore mu bwenge then ama nibuka nk'o turi muhira duteramye muri saro ariko ntibakunda kuzishisha kuri kwisanganiro no kuri RTN birimweri oh bakishira ko juste banirutse muri shamba
Kuwele
ndatinya ari bintu mbanda rakiye mugo nkatinya kubiraba ndi kumwe na mere cha ndi kumwe na bafrere inyumvira ati age hantu baza kuyumvira rero gusamera cha mbwa ngono nubwo ngo kuwele kingo amago hango sene ngo zo mu gitanda ngo cha ngo sene nyene ngo ati navuze ati hanyuma sinzosubira rero ubu ni bama sene zi abandi mbona bansi naje nazo nzosubira guto
Azikuri kiba maguha sene zo mu gitanda.
Eh acha none kuri kiba toguha izindi sene nkazirya z'abandi baba ariko barakina. Eh. Mi have none ngire gute ko ari zo sene baba bampaye. Tije mva nga muhira ntazi cyo ngiye gukina. Kuko bamubambwirira aho nshise kuri tele. Namusi numwe ndagenda gukina nzi ngo ngiye gukina ibi. Na mashika bambwira ati no musi turagukeneye ati sawa nka cangenda washaka bambwira ati ibintu za gukina nibi ni hari gashora kwanza muri kuki biba hari Hari sene na hasu kwanga juste nuga mukogwa tugina suforme yaba recipient kuno eh narakango tuna basa je nyene ngomba nkini bintu bimana ngo none ngo sifiri mbeto ya tisanga nyene
ntabikunda
nabo numvise umenga nyene birangira mu mutugunu eh ndavuga ati ntako ni ngo yango kina ngo none ngo si filime ngamaze none mu kubeka imutayi kinyi mugaza kuyace ngo yaha ngo nane kimwe Musanayi kenyene ntayikunze ndavuga ati nakundi nye
ntabundi buhinga
Ego
Gays uruko mbandi nisha kubwira ati je byarashize ndayikina ariko ntabundi buhinga ni vya film ariko kurundi ruhande ntibiba ari bibi nishi kuko uri kurabamwe muri bwa buzima wa muntu aba yifuza yuko iyo buhindura
nibiryoshe ariko kuzi ico ndi arabona yuko nyera ari vya film koko hari kintu kigoye guheba
ari kintu kigoye guheba ariko kurundi ruhande rishi riba babizi guha ukazikira zo mu gitandu ukazikina neza c'est bien ariko wose ngari umuntu usaga ibade kinagwana ni sawa
eh hari usanga kinagwana ni sawa kobera bimenyereye umugore no kugenda nta umuntu kugyama none hari wabyonanira hake so ko
ni ariko urabishora cyane gusumbya abandi
oya juste nukubera bese ndi kuramu ubwenge nka suppose umubazi ko ndi kumena shere wanje cyangwa
ugaca umuhindi imaje ujya mu
eh mwo mwanyi cindamuha imaje yuko ari nka shere wanje kugira ni sante areze bashe
yes nk'abantu mwakinanya amafilme basanzwe bakina filme mwakinanya izo scene uvuga ati ndibuka scene yanaka byagenze kuno kuno kuri ho muntu ni
Chese ni umukitanda ntawo yitoraye kina natari aberi gusha.
Aberi
nta wundi. Eh, nta wundi vrema. Muri film.
Eh.
Sene umukitanda oya nta wundi vrema.
Eh, dia be.
Yaba muri paradiso yariwe, yaba muri kukibiba yariwe. Ah, oya ndi usena dani munja ya twara kinyo sene. Eh ariko nyine biba bisanzwe
none ni ubisaba cyangwa bigenda gute
nakubwiye jewe na mashika sanga bampangiye amasene sindi bwanke sindi bugire ni none
none babona ko bise tala yo mu gitanda re
sinzi impamvu babibona sinzi iki juste nuko abandi bazitinya abandi barazitinya akavuga ati kindi byempa mbona ko ari bisanzwe nyine
nishavise tala gukina scene zo mu gitanda ndumva nimye ke biborohereza c'est bien ariko ko muziki na filme bakazitora abantu bakaziya amanota meza c'est bien ko bora yuko muko muratanga message iri mu kuri kwinyegeje
eh nubundi haga ikintu cyose kiragifise message kuko ivyo mu gitanda nabandi usanga hari abikora binyengeje ego
bakabikora binyengeje ariko ikibazo cyari baza kuba ari kimisi yose Abeli na Nish nayo ajije nabitsi ati none it's filme zyo nakunda ko zikurikira ariko misi yose murambona ni Abeli na Nish canke Dani na Nish kweri
oya Abeli isene zo mu gitanda kera ni nyinshi tusari kumwe na Jeyo nabandi benshi aramaze gukina ari mu gitanda na Dodo aramaze gukina ari mu gitanda na Onera benshi benshi
kumba twarayibonye
eh rero ubwo ngira nizo yikundira sinzi
eh yes ariko ku ruhande rundi ni byiza kuko mubamuko murabamwo mu bintu mwamwifuza gukosora abantu canke mube mu muri bwa buzima nyene kugira ngo umuntu abari mu bwo buzima butari bwiza abuhindure sivyo neganishe kandi urabona ko feedback ibanziza mu ba
eh beshi gusa baravyakira neza mugabo hari gihe bavuga ati mwarengeje
eh ariko nta bintu
mwarengeje eh uravyo mu commentaire hagira mu commentaire ari kuvuga ati mu filme ndahere mugo kubera ubuzicuri kurakora nyine uravumiriye kuvuga ati nta bundi buhinga nyene
eh bavuga ati nishi warengeje vrebo
eh harabava ngo hajya ngo ntimari kugira kurya mugabo je none mushatse kuja mu gitanda muri babiri navyo nyene ntivyo kwanga byose byovana nuko mwebwe mwavyumvikaniye rero niwe bareka kujije umuntu ngo nuko
yakinyesene
eh simaka muzane kamera mwabishatse mwogenda hano mwaha babiri atari umuntu numwe yabonye iki nimwo kwikinga hari abantu benshi
ariko n'ikibazo cyane ifuza kubaza nishi uzo birabe niyo kenshi y'umwana amenyereye kurira bamubwiye ati mwana arira naho basaba bamukubisa barira urumva niyo rero nishi bamubwiye ati kina vya bindi kina
siyo mpamvu vema
arundi dusanga subiramo ariko mwebwe babwiye ati kina bari gire
oya ariko usanga dusubiramo none uwo kina rimwe uwo kina
juste kwera sene zikugoraniza hewe
sene zingo
kenshi ukunda gusubiramo uti nyimana
oya nkaho wese hari aho bambwira ati aha iyo tugira uku nuko oya nkiyo mu gitanda wewe umutegeza gusubiramo kubera deja ntimuba musanzwe mumenyeranye rero bisaba kubanza ukamwiyumvamo kwanza kugira uze gukina nyene nk'uko umenga nivyo bisaba kubanza kumwiyumvamo
none kuba wabamaze kumwiyumvamo nishi numva ko habagiye bimwe bya bintu byo kwifuzanyaga ganisha
oya ivyo ni ku ruhande kuko abafise wiwe nanje nk'abafise wiwe wanje
ariko mwambaye imibiri
twambaye imibiri ariko ca twihangana agaca hamagara wiwe nanje nkaca mpamagara wiwe wanje
Changi biba filme plonge bikabandanya.
Oya ni bitegereza kubandanya kuko urumva kazi ko cagafa.
Gacagafa kagagara.
Ko cagahagara.
Ariko urumva nishi kugira ngo bigende neza ubanza kumwiyumvamo nawe akakwiyumvamo kuko hatabaye mwico kintu ntivyokunda. Siko ariko amaze kuba kuyumvanamo hacazamwe vya bintu byo kwifuzanya.
Ivyo birabaho navyo nyene kuko nyene nkuko babivuze turabantu mugabo ku bantu mukorana si byiza ipfa kuja ku ruhande
ko bihangana kwe
nukuri turi
hanga
cyane
ukuri nisaba
vyo se bihangana ihanganya kazi ko cagapa
nukuri ihanganya kazi ko cagagara
Okay.
Yes, là c'est bon kandi ni byiza kuba mu ihangana. Yes ariko ndi kindi kibazo cyandifuza kuba ati mbega uwovuga ati yo kiri kumwe na mama arakubwira ati nishwe kiri kibataguye indi scene. Mbega uramaze ku proposer bajye nyene babikobrija ko mubikina ati muze mu ndondere izindi scene nduva yuko muhira basigye babimbaza.
Negeze kubibabwira nyene nawe babwira fa passe turi muri tournage gusa ikibazo kiba gihari. Ntibari wawe. Nabwi ati je yo tuko twarorera mu filme na mere nkabo nabarisizemo honye mbanirutse muri shamwe ngosa tibene ko yacambwira kuko ndibuke yacambwa ngo je ngo nciga ngo twara dukira ngo ama theatre ngo yo mu gifaransa ngo ngo nta narimwe ngo nigeze ngo nkina ngo ntari umuntu w'umutegetsi cyangwa iki ngo kubiki bataguha ngo rore ngo nkizo
voilà wait aho gere rona honye wait sa mère urumva yamubwiye ati jewe kera dukina ama théâtre turi ku ishure la kiri nk'ivyo cyumva je bakunda kuma ama scène canke ama scène yo gukina ko ndumu tegetse siko me toi pour kubera iki baguha ama scène yo mu gitando urumva yuko ta mère arafise ubwoba ko nishe bijya bintu bizoba bibandanye
nubundi cyangwa ngo rigango ngo ivyo ukina ngo hari gihe ngusanga ngo bigukurikiraye ndavuga ati aho ndee cyangwa sinzosubira urumva nkuwo nuzondo ndakambira sene mu gitano sinzosubira
nzokwebera
atamaye gusingora ni hari nzofuma mpe bakumukinira muri filme kuko filme ari yiwe ntushobora kumwempoza uvuga ati je nshaka ibi abafise ikintu yabipanze urazi ko filme ari wa utegezwa kwiha amarore ameze neza kugira ugumuboneka ego rero ntushobora kubabwira ati bisinshobora mutampindure mu mpi batavuga ati abakeneye gukina nibo benshi kuko ubu hari abantu benshi basigaye babona umenga sinema niho baronkera abagabo niho bagirira cyane cyane abakobwa kuko abakobwa nibo basigaye basaba cyane ndagusabye uzonkinishe muri filme uzogira ikintu kuri nuzondi hari byose na depression nzimenye acha vuga ati ntabikene hariho abandi baba babikeneye nanje mba ndiko ndaganya iki hari icyo mbashaka kunguka muri jewe kugira amenyere mbone ingena abandi bakora nanje nze ndungura umutwe waguke ntinatangira gukora ibyo wanje bizogende neza ego
guys urukurumva yuko benshi basigaye byirukiramo ariko bigatera makinga abantu benshi ati mbega kuri kaba kobwa basigaye byirukiramo ariko benshi bakizana za confuse bacye bakazana za set mind avuga ati aba bantu ngira babizamo kubwiyimvo
cyane cyane bavuga ngo baba bagiye guhiga abagabo niko bakunda kuvuga sinzi ko ari ibyo none twe ko turi uko tutarabaronka
kuri marché
kuri tutarabaronka ngira nuko twashaje
dije bya vrai
birashoboka none naba numva ngo muri filime bararonkera y'abagabo none bari hehe ko ariko tabona
shangira kubera baguma babona wowe waguma gutwara mu kitandago
shangira bacha bagira ubwoba ko yeri umugabo rega ni muri filime ba ese ni babere kuza ni kari
ni bitije
oya mugabo apana bijya dukeneye tuba dushaka uwo mugabo
njize kuvuga ati rero ni bitige ati like baze bahawe ikaze muri mariage cyangwa abantu muri serie
aho vraiment byo bari bo mugabo aje ngo tujye mu gitandago gusa aho kweri ni indi dossier yo cyayigirwa
kure hari
kure aho abantu batabona kabisa
Igese urumva yuko bafise intamba myinshi zigenda zitandukanye mbega ibisumbije vyonye ninshi bikunze gukogora muri filme n'ibikina cyane cyane
cyane ubukunda kungura bivaye navuze bivaye na scene bampaye kugira ndayibemwe hara nico kintu gikunda kungura bibanza kungura kugira juste numve yuko nyene ngomba nk'inico kintu nta handi bisigaye ni bon
ariko ibindi horo bikina neza ubitarinze ko ukuyumva mu muntu
ahandi nibisanzwe ko byo nyene birizana mu mutwe kumva ivyo ugomba gukina ego
Yes, kwa zibu nishi na nishi, mbega kugu muziki wa sanduka kundu muziki wa wogute. Kwa yara sanduka duha ma live chane kuri YouTube yiwe, vya here ye?
Kuri YouTube ya nje, sinahevye, juste nuko harifte ndi mgo nyene bituma na wajego. Ariko raifu daikura kuri Facebook. Ama sene kwa sowe kuweri kukumu ya wat. Usanga na wukunda ukini ya ule mkitaan. Oya,
sinda jesi ngini vya binu, mana ya nje. Urazi gituma lakini zigi ya filme mukina kesho tukwe tukisunga ma commentaire tugenda kuri YouTube tukaraba gati mbega abantu bakunze guti bashimye iki bakini mbega ikinye ko kuma kigaruka cyane kuri kiwe genda gukije cyo gituma nguma ngaruka na zigi sinari ko kuri ndi ruhande urumva yuko uzobisaba ko babiguhindurira
hanyuma bazobimpindurira badahinduye naho ndusha nyene mbanza nka uki
kawuki hamugirizi wawe
ngirizi wanje
kesho kwaze byinshi na nishi kumbere genda gushimira cyane nishi
Nanje ndabashimiye cyane.
Hamutwe dusene twawe ntutwanye kwera ko nabikubaje iki? Yaho nyime nga turi favorita.
Oya, gusa nyine navuze ko ngiye kuduheba kuri na Mary yambwiye ati nyene ngabanye.
Ash totomo. Yes, nishi twavuze byinshi utwibutsa indirimbo yawe kuri ubwa gwitwa gute.
Ni pore pore ma iri kuri YouTube channel yanje ni hashirinishi nyene bari sanze
hashirinishi hama Facebook ni gute na Instagram
hose amazina namwe ni hashirinishi hose undabyo cumbona
kese ndagushimire kandi nishi
merci beaucoup
de mariage de gars
Maria yeza garutse
Niramenyekana. Sinzobisubira no gutaha, ari kumwe na Ben kuri microbe yandika bazi game professional, nisha sigara twenga. Bye bye, kwa ikuri vya mu magic.